Barundi, Barundi kazi, bakunze Burundi. Turasozera umwaka wa 2019, twinjiye mu mwaka mushasha w'umwaka 2022. Imana mashora vyose yazigamye Burundi n'Abarundi, uri umwaka turangije, ikatuje imbere, mu migambi hambaye iterambere, twaranguye nihabwe icubahiro kandi yiganze mu Burundi. Turipfurije umwaka mushasha mwiza w'umwaka 2022. Abarundi mwese aho muri hose haba mu Burundi canke mu mahanga tutibagiye abanyamahanga ba mu Burundi uyu mwaka uzubabere umwaka w'amahoro n'imigisha myinshi biva ku mana umwaka w'iterambere no gutsimbataza demokarasi ishingiye ku matora y'iteka umwaka w'2022 ni umwaka udasanzwe mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi gukabanka ko ni umwaka Barundi tuzosubira kwitorera indongozi mu nzego zitandukanye z'igihugu mu matora tudakekeranya ko azoba meza cyane kandi y'intibagiranwa mu mateka y'u Burundi. Turararitse Abarundi bose bakwije ibisabwa n'amategeko kuyitaba atawusigaye inyuma. Dutore nk'abitorera nk'uko icivugo c'uyu mwaka mushasha kibishimangira kiti twitorera indongozi n'imigambi nyayo niryo terambere tunyotewe ridukomoka ko rikongera rikatugaruka ko dusozera umwaka wa 2019 twishira tukizana mu mahoro umutekano n'impore kandi twaburanguyemo ibikorwa byinshi by'iterambere mu bisata bitandukanye turahujije imiryango yabuze abayo kubera ibiza n'isibe byateye mu mpera z'umwaka urangiye na cyane cyane mu makomine ya Mugina ya Nahangwa nitwa kwirengagiza gushimira bene igihugu babandanya kugaragaza umutima wo gushigikirana no gutabarana vyamye biranga abarundi barundi barundi kazi bakunzi b'u Burundi impera z'umwaka ni gihe cyo kwirimbura no gufata ingingo zibereye zidufasha gutera imbere mu mwaka twinjiyemo turashima ibyaranguwe na leta ibyaranguwe na bene igihugu ku giti cyabo ibyaranguwe n'abagwizatunga hamwe n'ibyaranguwe n'amashyirahamwe yigenga biragaragara ko inyigisho zo kuzirikana igihugu zafashije bene igihugu gutegera akamaro ko kwitwararika cyane umutekano kugwiza umwimbo kwijukira amakoperative gushika ku rwego rw'umutumba kwitaho magara yacu n'ibidukikije no kurangura imigambi y'iterambere yisununuye imigambi ishingiye ku iyerekwa rya se Burundi ari byo iteka ry'u Burundi n'abuzukuruza abarundi barajijutse baratahuye ko akimona kazi imvura ihise kandi ko amazi masabano atamara imbyiro ibyaranguwe mu mwaka wa 2019 birashimishije byinshi mwarabyiyumviye mu majambo tumaze iminsi dushikiriza n'ibiganiro tumaze iminsi turemesha icakoze ku mutima abantu benshi kwabaye kwinjira icese ingoro nshasha y'umukuru w'igihugu yitiriwe umwami wa mbere w'u Burundi n'arushatse icambara ntama reka tubacire ku mayange bike muri byinshi byaranguwe ibisigaye muzobishikirizwa idonido n'abashikiranganji umwe wese mu isata ajejwe kuva kera narindi ku isi yose iterambere ryamye rishoboka hari umutekano umutekano ni karamu ruganda ntibacura muri ico gisata haranguwe byinshi kugira umutekano ugume usimbatara mu gihugu cyose harafashwe ibigwanisho byinshi birimwo inkobe 91 ibisasu ntezwa ntoke amajenerali 2026 n'amasasu 7000 harasambugwa n'ibindi bigwanisho bikomaka 18 hamwe n'ibisasu ntezwa ntoke amajana 3 na 80 imigwi y'abagizi ba nabi 482 yarasambuwe harafatwa n'abiketswe ko ari inkozi z'ibibi 374 amaritiro 324 y'inzoga zitemewe n'amategeko araseswa harafatwa n'ibiyayo mutwe bitari bike harimo n'urumogi kubera ko ubu mutekano mu Burundi bifashe neza tuzobandanya ibikorwa gufasha kugarukana umutekano hose uzoba uhungabanye tubisabwe n'ishyamba mpuzamakungu ONU cyangwa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Union African kugira tubishike ko tuzobandanya kwitwararika inzego zijejwe kwivuna abansi no gucungira umutekano zibe koko inzego zikwije zikomeye zifise ubushobozi bwo guhangana n'uwo wese yohirahira kazihangara inzego zirangwa n'ubwenge ubumenyi ubuhinga n'ubukerebutsi kandi zijanye n'ibihe tugezemo Barundi barundi kazi bakunzi bu Burundi iruhande y'amahoro n'umutekano bituma igihugu cacu kiba nyabagendwa kandi kigahurumbirwa n'amakungu ubutungane bwiza buratunganiza bose ni imwe mu nkingi ziteka nitekane by'igihugu mu mwaka wa 2019 imanza z'amatongo zaciwe zarashizwe mu ngiro zose bituma umubano hagati y'abene igihugu bamwiza hagati mu gihugu utungane bwarabandanije guhagararira inyungu z'igihugu imanza zishika amajana 688 ziracibwa amahera ashika imiliyaridi 40 arinjira mu kigega ca leta hanze y'igihugu naho muri sentare y'umujyango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko EAC leta y'u Burundi yaratsinze urubanza rwemeza ko ukwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2015 kwakurikije amategeko iremeza kandi ko yahagarikwa ry'amashyira hamwe adaharanira ibyicaro vya politika mwamwe atategeko na rimwe yahonyanzwe mu gisata cyo kugwanya igiturire n'ayandi mabi agikomokako umugambi wa kabiri wo kugwanya igiturire n'ayandi mabi agikomokako uriko uraherahezwa amadosiye 2022 yarashikanywe muri parke nkuru ya Sentare igwanya igiturire amahera arenga imiliyoni 678 arinjira mu kigeka c'igihugu amahoro niyo sasagara mu gihe abantu borara batubitse umukanda nkako mu ndaharari nzara akazinduka inzigo nico gituma leta yateguye imigambi yo kugwiza umwimbo kugira tugwanye inzara muri iyo ntumbero ihinguriro rishasha y'intabire fomi ririko rirakora bishimishije rikaba ryahinguye amatoni arenga 54,000 y'intabire n'amatoni arenga 16,600 yishwagara leta ikaba yaraterereye kugira abene igihugu baronke intabire ku giciro kitavuna mu bijanye n'ubworozi naho haratanzwe inka za kijambere 3,308 impene 38,376 ingurube 15,408 inkoko zirenga 80,000 n'ibindi igisata cyo korora amafi kikaba naco nyene cyarateye imbere mu bijanye n'ibitegwa njabukamazi himbuwe amatoni 10,083 y'icyayi ayashika 10,366 aragurishwa amadorare imiliyoni 22 n'7,569 himbuwe kandi amatoni 19,000 n'ibiro 187 y'ikawa ashogwamwo amatoni 18 n'ibiro 332 ku madorare miliyoni 43,636,656 iki gisata kikaba kiriko kiranagurwa kugira umwimbo w'amahera mpuzamakungu vyiyongere kandi abarimi b'ico gitegwa baronke akarusho kisununuye ku mwimbo baba baronse kandi batarinze gutama ikindi cyo gushima nuko leta yakomoje amatongo ashikana amahektare 4,405 yari yayihagiwe n'abantu n'amashirahamwe ubakaba agiye kurangurirwamo imigambi ya leta n'ibikorwa by'amakoperative y'abenegihugu mu gisata cy'ibidukikije imivyaro y'ibiti y'ivyamwa irenga 1,502,000 yaratewe muri wa mugambi w'igihugu e Burundi urambaye umunsi wa kane wo muri mundwi ukawa hariwe ibikorwa byo gukingira idukikije mu gihugu cyose mu gisata cy'inkino nakaranga u Burundi bwaraserukiwe mu nkino mpuzamakungu zitandukanye bwabaye ubwa mbere intamba mu rugamba zironka amahigwe yo guserukira u Burundi mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe c'ibihugu vya Afrika mu mupira w'amaguru umugwi w'igihugu w'abasiganwa mu mazi waratahukanye imidari 12 harimwo imidari 4 y'inzahabu eka n'imigu ya judo na karate yaratahukanye imidari n'ibibanza by'iteka mu nkino mpuza karere no mu nkino mpuza makungu Burundi bwararungitse n'imigwi ndangakaranga mu mahiganwa mpuza karere nayo nyene irashimisha abaje kuyirorera kugira abenegihugu borohegwe mu kurangura imigambi yabo haratunganijwe ibikorwa byo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba ku nzuzi za Jiji Murembwe na Ruzibazi ibikorwa byo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba za Mpanda Kaburantwa Ruzibazi na Kirasa hamwe n'ingomero z'umuyaga nkuba mpuza karere za Rusumo na Ruzizi ya gatatu cyo kimwe n'umuyaga nkuba ukomoka ku zuba ku mubuga bizobandanya umuyaga nkuba dusanganywe warakwiragijwe mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura nko mu Kiyange Tenga Gatunguru Maramvya Buterere Kajaga na Gihanga umuyaga nkuba uzogenda wongerezwa no hagati mu gihugu kugira ngo ufashe abaranguri bikogwa bisaba umuyaga nkuba igisata cyo butare na gataka carateye intambwe ishimishije cyane umwimbu wiyongereye ku bice 32 kwijana nkako mu gihe ico gisata cyari cinjije amadolari y'abanyamerika yababa imiliyoni 59 mu mwaka uheze wa 2018 mu mwaka tujye gusozera wa 2019 cinjije amadolari y'abanyamerika yababa imiliyoni 78 iyindi nkuru nziza muri ico gisata nuko ubutare bwa Cortin n'ubutare buyiherekeza gwo muri komine Marangara buzotangura kwimbwa mu mwaka buca dutangura mu gihe ibikorwa byo kumenya urugero rw'ubutare bubarizwa muri Waga Nyabikere na Mukanda bizosozegwa mu mwaka buca dutangura igisata kijejwe amakori n'amatagisi kibandanya gutera iteka igihugu kari gatera imbere nk'umuzinga mu mwaka wa 2019 ico kigo Ober cyaciteze gutorokanya amahera yababa imiliyaridi amajoro 8.8 ayo mahera yararenze kure niyo kuko hatorokanijwe ayarenga imiliyaridi amajana 990 tugereranije no mwimbu wo mu mwaka wa 2018 uwo mwaka yabonetse akarusho kababa imiliyaridi 153 no kuvuga hafi ibice 20% vyongereye turashimira imana y'u Burundi yamiduha ibirenge ivyo twayisavye kandi turakeje abarongo ikigo kijeje gutorokanya makuru n'amatagisi tutibagiye abakozi bacu kumwete n'ubwira badahengeshanya kugaragaza mu gisata c'amagara y'abantu harubatswe ibitaro vya leta vya Musenyi Gatumba na Giko amavuriro 69 amavuriro yubatswe mu bikorwa rusangi 37 ibitaro vy'abigenga n'amashirahamwe y'abigenga 9 harasanuwe ibitaro vy'akarere ka Kiganda ibitaro vy'igitega n'amavuriro mato mato 11 haruguruwe kandi ihinguriro rizokora imiti y'ubwoko bushika 100 amahera mpuzamakungu yahora agura imiti hanze akazosha agabanuka n'igiciro c'imiti ikorewe ngaha kikazogabanuka twariteguriye guhangana n'ingwara z'ibiza n'ayandi masibe nka Ebola haratangwa n'imisegitera ishika hafi imiliyoni 7 hongera haratanguzwa umugambi w'ubushakashatsi w'igitegwa ca Cater gishobora gufasha gukinga imibu aremesha kiyago 7,377 bahurikiye mu mashirahamwe bararonse ibikoresho byo kwigisha hanatangwa n'amapikipiki 290 mu bijanye n'indero harabaye utwigoro twinshi tuhugarukira indero n'inyigisho mu ihangiro ryo kunagura indero kavukire ishingiye ku mico kama y'abarundi inyigisho z'akanovera kandi zijanye n'ibihe icyo gikogwa ciza kirabandanya dusavye abarundi bose ababa mu Burundi no hanze y'igihugu kugira gwabo ibibazo by'indero n'inyigisho muri ico gisata nyene abana barenga ibihumbi 67 bo mu mashure 69 yo mu ntara ya Muyinga na Kirundo baragaburiwe kugira ngo ntibacire hagati amashure kubera inzara. Abigisha bashika 2008 nabo baronse akazi. Mu ntumbero yo guteza imbere gisata cy'inyigisho za kaminuza, umugambi wa leta wo kwiragiza mu gihugu hagati ibigo bya kaminuza y'igihugu hisunzwe akaranga k'intara uriko urashigwa mu ngiro. Mu bijanye n'akazi, umugambi wo kugabanya ubusumba sumande bw'imishahara ugeze ku rugero rushimishije. Haratanzwe kandi n'akazi ku bigisha n'abavuzi. Mu bijanye n'ibikorwa bya leta, ibikorwa byo kubaka no gusiga kaburimbo amabarabara makuru makuru n'amabarabara yo hagati mu gihugu byarabandanije. Ayo mu bisagara bimwe bimwe nayo arashigwamwo amabuye. Barundi, barundi kazi, bakunzi Burundi. Muri uyu mwaka dutanguye, ibyo twimirije kurangura ni byinshi. Mu ntango z'uno mwaka, abarimyi n'aborozi bahora batama mu kuronswa ingurane bagiye kwiruhutsa. Ibanki y'uburimyi n'ubworozi igiye gutangura ibikorwa kandi leta izoba ifisemwo umutahe mu ntumbero yo guhagararira inyungu z'abenegihugu. Akarusho kazanywe n'iyo banki ni inyungu zitavuna kubasaba ingurane ugereranije n'ayandi mabanki. Akandi karusho nuko iyo banki itazosaba ingwati abarimyi n'aborozi nk'uko ayandi mabanki asanzwe abikora. Turakeje abagwiza tunga bayiyumviriye, tuongera dutera kamo abandi bagwiza tunga ngo bahurumbire kurusha igisata c'ubuyimo n'ubworozi wo mushinge w'iterambere. Tuzobandanya inyigisho zo kuzirikana no gukunda igihugu mu ntara zisigaye n'ibisata bitandukanye. Mu kwezi kwa Rusama tuzotwitorera indongozi zacu. Tuzobandanya kubaka ingomero z'umuyaga nkuba. Tuzonagura igisata cikawa, icayi n'ibindi bitegwa njabukamazi. Tuzobandanya guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu gutera ibiti byinshi mu gihugu cyose no ku nkengera z'ibyaga n'inzuzi muri wa mugambi ewe Burundi urambaye. Tuzoshigikira amakoperative ku mitumba yose y'igihugu. Tuzobandanya kwigisha urwaruka kugwanya ubunebwe no gukingira imico kama yacu. Tuzogwanya twivuye inyuma urudandazwa rwo mu binyuwabi n'ingeso mbi y'igiturire no gusesagura itunga rusangi. Tuzocungera kurusha imbibe z'u Burundi, twongere dukomeze imigenderanire no gufashanya. Tuzobandanya kwifatanya n'amakungu mu kugwanya imigwi y'iterabwoba. Tuzonashinga ni banki y'abakenyezi n'ibindi n'ibindi. Barundi, barundi kazi, bakunzi b'u Burundi. Imbere gusozera ngize impanuro twifuza ko mwogira impamba umwaka uca dutangura 2020. Ubwa mbere twige kwitegurira imigambi y'iterambere no kumenya gusuzuma aho tugejeje ibikorwa, tukamenya ko tugenda dutera imbere, ko tutavaho turi canke dusubira inyuma, tukamenya n'intambamyi yavyo kandi tukazikura mu nzira. Ubwa kabiri twame twitwararika kutarira amaboko, tumenyena ntaryo ko iterambere ritizana ariko rirondegwa, kandi ko dutegerezwa kujya ibyo twabirya kuya atakujya imitsi abandi. Ubwa gatatu twime amatwi abakwiragiza ibihuha amaremintanya, twame dutandukanye icatsi n'ururo, kuko mu gihe cy'amatora havugwa byinshi bishobora guhahamura abafise imiti mihuha. Ubwa kane twirinde gukumirana gufatiye cyane cyane ku migambwe, kandi abakuru b'imigambwe, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane bagaragaza ubuhizi n'ubutungane muri urugendo turimwo rwo gutsimbataza demokarasi. Ubwa gatanu twirinde gusesagura itunga ry'igihugu twitwaza ko tutazi ico tuzoba inyuma y'amatora. Twame twibuka ko amatungo y'igihugu atarayicibare cacu ko ari nyabuna umurima w'isangi. Ubwa gatandatu abarongoye imigambwe batsimbataze discipline mu banywanyi babo imigambwe iheganwe idahiga kandi idahizanyayo abanywanyi bayo bamenye ko bose ari abarundi basangiye gufa no gukira basangiye impetso imwe ariko burundi bwacu ubwindwi amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike n'amashengero bigishe abanywanyi babo akamaro k'amatora meza kandi ko umuntu wese atora ico ashatse atagahato ubwo munani kudasesagura ubutunzi bw'imiryango yacu no gucungera umutekano waho tubaye na cane cane muri iyi minsi mikuru isozera umwaka ubwo icenda twame twibuka kandi tuzirikana ko ico tuzoba canke tuzovugwa muri kazoza bizova kuco twamariye abandi uyu munsi ubwicumi twite ukuruta indero y'ugwaruka kuko izija guhona zihera mu ruhongore ubwicumi na rimwe ugwaruka turusaba kutajana nyabahururu gwirinde kugenza itima rugishe inama abavyeyi n'abakurira na kare ishami rishashaye gushurika yubaha imizi ubwicumi na kabiri amahoro ni kamwe gahara mu ruganda ntibacure umurundi wese ategerezwa kuyateramira ahari hose kuko mu gihe tugezemwo dukeneye amahoro mazima atari amahorerane ubwicumi na gatatu zina murundi wese ategerezwa kuzirikana na ntajyo iyerekwa rya nterushatsi ariwe se Burundi akarigira inzira n'impamba muri byose na hose bisigura ko abarundi dutegerezwa kugwanira iteka ry'u Burundi n'abuzukuruza bacu kandi tugashira imbere Imana mu migambi n'imigabo yacu yose Barundi bandukazi bakunzi Burundi kituraje ishinga uno munsi nuko twese twokumva ko tugize igihugu kimwe ko turi bene mugabo umwe ko dusangiye ugufa no gukira maze abana bacu bagakurira mu Burundi bwiza butekanye buteye imbere bagakurira mu gihugu kirimwo umwizero kubaho igihugu cubashwe kandi cakaro ruhore hasigaye igihe gito ngo tuje mu matora umugwi w'igihujejwe gutegura amatora seni uri ku kivi wa mudushikiriza ingene ibikorwa biriko biragenda kandi turashima ko bigenda neza murazi ko ari mwebwe nyene mwunganiye leta mu kwegeranya uburyo bukenewe kandi n'abahinga bo kuyategura bava muri mwebwe nimwitegure rero kuyitaba muri benshi kandi mutekanye Barundi Barundi kazi bakunzi Burundi mu ntumbere gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu twisunze ingingo y'ijana na 14 y'ibwirizwa shingiro turagiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga 5 abakenyezi bibungenze nabonsa abagendana ubumuga bugaragara abamaze umvuto ica kabiri cikiringo bakatiwe ikigongwe kuri abo bose tudondaguye cisunga uremere bw'ivyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimwo gusozera turasubiye kuremesha abarundi n'amakungu ko amatora azogenda neza cane gusumba tumaze gutunganya yose Imana mushobora vyose niyo cabona tukaba turangije dusubira kwifuriza mwese umwaka mwiza w'2020 uzubabera umwaka w'amata n'ubuki mu banyu no mu vyanyu umwaka ubarutira muri byose na hose imyaka yose mumaze kubaho Imana ihezagire Uburundi n'Abarundi Imana ihumugisha Uburundi n'Abarundi Imana izigame Uburundi n'Abarundi Imana imurikishize munyonga zayo Uburundi n'Abarundi Imana igirie neza Uburundi n'Abarundi Imana irabe giza Uburundi n'Abarundi amaro y'Imana abe mu Burundi no mu Barundi izina ry'Imana mushobora byose ryame mu Burundi no mu Barundi Imana mushobora byose isambure imigabo n'imigambi mibi yose y'umwasi w'u Burundi n'Abarundi hoyo turuka hose tubifurije umwaka muhire umwaka wa 5 ubuki murakoze.